kenendi mubarima, mune kene sare suma, kene wali nana.